ni harusi. Tembea haraka upesi. Fanya haraka. Kila mtu. Kila mtu. Songa. Songa. Tembea.
Cross the side, just set the weapon off. Everyone will die.
Ryan.